aho hari kwa 13 ruheshe umwaka 2024 kwivuriro rito ryo muri komine Kirundo intara ya Kirundo aho mutambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatanguza icyese isekeza ryo gucandaga indwara y'agasama kongereza abana icunyu cha vitamin A no kubaronsa ibinini bya albendazole mu ntumbero yo kubakingira inzoka zo munda umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida Dr. Ridwin Baradana yarashikirije ibikorwa bitekanijwe mu kiringo iryo sekeza rizomara
Muri iyi minsi hazotangwa mu gihugu cyose urucanco rw'agasama ku bana bose bafise kuva ku mezi atandatu gushika ku batarakwiza imyaka itanu tukaba twiteze abana bangana umuriyoni 143 565 mu gihugu cyose bwa kabiri Ntara 15 havuye mu ntara ya Karuzi n'igisagara cha Bujumbura amama ya vitamine A azotangwa bafise kuva ku mezi atandatu gushika batarakwiza imyaka itanu kugira ngo bakingirwe indwara y'umubiri tukaba twiteze abana bashika umuriyoni 2,350 5,200 batanga kandi ibinini bya albendazole bivura inzoka zo mu nda kubana bose bafise kuva ku mwaka gushika ku batarakwiza imyaka itanu aha naho tukaba twiteze abana bangana umuriyoni 5,208 4,408
Mu ijambo ryiwe Angeline Ndayishimiye yarasiguye impamvu leta yumviriye gutanguza iryo sekeza acatumira ababyeyi kwitabira gucandagisha abana babo
boneyeho guhamagarira abarundi bose atano wasigaye inyuma kwitabira rino sekeza turamutse dutanguza
muri ico kiringo cy'iminsi itanu mu ntara ya Kirundo yatangurijwemo iryo sekeza hitezwe gucandagwa abana bagera ku 167,000